also want to remind our people, Uri, especially this sector of health, you are the engine of the government. Especially when we are facing this problem that we are facing, we are relying totally on you. So this animal, this virus, if we are not going to all be committed, we are in trouble. We had our 44 students, MedCity, that were in one, right there, studying. We welcomed them last week Friday. I wish all of you, you should have been there, listening to those children. And they just, you know, when I enter into their buses, they said, no. Please, Premier, where is your cap? Before, they said, no, Premier, no. With all your MECs, talk to us wearing your cap. Kiraibo, no, they did not even want to listen. We had to go and arrange and have our cap because we thought, if there is no one who's positive, we can't wear this thing. If they said no. And each and every one of them, they are having the small and sanitizer.
Sanitizer.
And they said to us, Premier, thank you very much. Thank the government of the Free State for taking us to China. You know, when we were in China, we were so traumatized. We were not talking to each other. We were far away from home. It is the experience that we want some people to just raise it away from our minds.
Kenna Dr. Noge. Position ya hospital mona ke mokamedi wa hospital le ka swa re bitsa CEO. So hospital sana in terms of readiness ke na le di bed tse 450. Readiness ya rona re batla re ba re se re gabagantsa holo ha o sheba mola in terms of screening hona le flow ya di patient re channela handle gana le mo ba screenang teng di bed tsa rona casualty in an emergency department re bizwang emergency ke na le di bed mo tse 4 tse ke gona ngwa isolate batho ba jwalo di wardin tse ding tse tshwana le tsa ba tsa maternity hape ke na le di bethe mo tse ke di beletseng ka thoko go pepisa le go beelela bomme ba pepile ba positive ka be ba suspectang ga mmogo le bana ba bona ka thoko ga ke na le bana gape be ke tshwanetseng ke ba admite kapa ke ba suspecta jalo ba teng be re tshwanetseng gore ba admite ke na le dibethe tse 16 tse ke di beeletseng ka thoko tsa batho ba bagolo ke na le dibethe tse 24 tse ke di beeletseng ka thoko but gape ke na le theatre mo operatewang teng ke na le theatre e ke e beeletseng ka thoko for batho ba jalo ke na le gape le di di-escalator ga na le di bitsang sa tseo di-escalator tse re di beeletseng ka thoko di-lift tse re di beeletseng ka thoko for batho ba jalo ke nagana mme re batlang re ba challenge ke some of the equipment tse re bana le teng mara ge ke na le team e strong e nang le tšhebelopele le gore ga nka bana le patiente gona jaanong gore ka kgona gore re bone ka basebetsi ba teng re tla etsa jwang so re le level 2 ntho e gape re kopang ke gore ga batho re na le challenge ya batho ba ba leyang ditoropong tse kang Bloemfontein le ka ntle go province gagolo-golo ba batlang go tlo pepa ba tlang kwano mona re kopa tswetswe re thusaneng because jale ba kgobokana ba le bangata gobane gone jalo ntho e tsalang ke gore batho ba pepang bogolo ba rona ke gore ba setereke sena sa le jalo puso kao fela ba tla kwano so ga se ba kopana le ba tswang ka ditoropong tse ka ntle le di-province tse kane kgobokano e batla e ba ngata ka baka la gore ba fila safe ga batang monaga.